chieng' mana kaka na osesingo ni abiro duogo kae kakelo ni weche gi e yono mache. Kamora mora ma intie ageno ni riyo makare kendo Easter mari dhi e yono majaber. Nyinga Neli Achieng Ndini, jaloko mara Bela Achieng. Achiel kachiel gi mago matimore kaunti ma Kisumu kae, wayudo kanyo ni moko kuom sikunde mago mag sekondar ne oromo e Kisumu Girls e nyasi mago mag Nyanza Region Drama Festival Gala. Ne giromo mano mar nyiso moko kuom tuke mago mag drama mabende gwenge mag Nyanza dhi chwalo e piem mago mag nationals. Jafambo marwa Justus Adoyo oyoro Kisumu Girls kendo koro okelonwa wach makama achiel kachiel mondo mi waneni to chalo nade e gwenge kata e Kisumu Girls kaka dhi gi sani.
Mana kama na inya, ero kama na inya Neli kentiere kiru mar keo weche manyien no ero mar Kala TV bomanieri ma Kisumo. Kaka ne walieko ne jo nenowa okinyi makawuono, odicheng makawuono sikunde buora, ochope sekunde nyiri nieri mano ma Kisumu Girls National School, kanyo no ero mar gala mag tuke gweko mag drama. Ne nyithindo kata skude gweko mawuok Nyanza dhi e nyime kendo bagi okinyi ni eri kata odiochieng' ni eri machalo kod ma. Tuke gi kino chakre okinyi, momiyo dholu mar okinyi nero pod ni e dhoga Neli. Yena mondo mi orwakwa kod japuonj maduong' e sekund nyiri ni eri ma Kisumu Girls, Mrs. Odhiambo. Kata kamano abo yene mondo mi oful nyinge owuon opimnwa ni to nyasi madhi mbele ni ochakore e yo machalo nade. Madam, machiegni king'iyo Kala TV Mose Nyikora Mugajwang, tie wachnwa ni tuke gi eki ne ochakore e yo machalo nade. Bed wako welo.
Erokamano ahinya. Mokwongo agone Nyasaye erokamano nikech omiyowa thuolo mar rwako welo e dala ka. Nyinga en Mrs. Odhiambo Eva Keyo, japuonj maduong' mar sikun nyiri maduong' mogik mar Kisumu Girls. Odiechieng' ma kawuono ni waluongo jotuke duto manyo timo maber e Nyanza Region. Kendo wabiro kamoro achiel mondo mi wanyis gima nade ma wan go ma Nyasaye otimonwa. En ranyisi ni Nyanza Region dhi wuotho kaka gimoro achiel. Ka ok kamano, dwaher wacho ni nitiere tuke mopogore opogore. Gimomiyo waromo kawuono en mondo wan bende wawinje maber kendo wabi kamoro achiel kaka joka ng'ato. To moloyo duto, wan kod yie ni kaka Nyanza Region pod wadhi dhi nyime mang'eny ahinya nikech gik mantie dala ka beyo. Arwako uduto Kisumu Girls.
Erokamano ahinya Neli, mana kaka inyalo winjo nero mano japuonj maduong' ni eri ma Kisumu Girls kendo koleronwa ni okawo okang' kata thuolo mar rwako welo. Ina mondo mi arwak jagoro e weche gi eki mag drama Migosi Paul. Japuonj, machiegni wuodhni wasewuotho kuom kinde malach, okang' mwachope ni wachopo nikech ang'o? Ang'o momiyo wan ka kawuono?
Erokamano ahinya. Odiochieng' ma kawuono ni kaka oseler en odiochieng' mar jogo duto manyocha oloyo e Nyanza Regional Drama Festivals manotimore dala mar Nyamira. Ne wan kanyakla achiel kodu kendo koro kawuono uchako ubedo kodwa ka. Kawuono koro wachiwo thuolo ne jopiny mondo mi timbe manotimo maber e yore mopogore opogore kata kidienje opogore opogore koro onyis ayanga gigo magidhi perform kata gigo magitero e national festivals madhi timore Embu. Kaka Nyanza, wan gi geno ni skunde wa mopogore opogore, neno ka wan gi jo ECD, wan gi jo primary, secondary kachiel kod colleges, watero items mabeyo madhi piem Embu kochakore tarik 7 nyaka tarik 18 dwe ma wantiere ni mar ang'wen.
Erokamano ahinya Neli. Mena neno ka nitiere wendo ma nitie bath Migosi Paul kanyo, be amiye thuolo machiegni, yware yo machiegni ki ichomo wang'i tir wang' jowini eri mar Kala TV. Ang'o mokeli ka? Mor mane mibiro mondo mibedego jaduong'? Chaknwa kod nyingi gi samoro oguduno mirwako.
Erokamano, an iluonga ni Sam Upondo, an executive secretary mar Kupet e bade ma Siaya. I'm a dramatist. An nasebedo provincial drama secretary ya Nyanza ka, drama in teach masetio ya Nyanza ka for several years. Kawuono to wabiro kago wadwa mabe bro fulo nyinge, wan kaka stakeholders ma support all co-curricular activities in Nyanza. We support drama as Kupet Masiaya, Kupet Makisumu, the entire Kupet Manyanza. Other than coming here, kaka lover of drama, wan kaka ka partners, wan kaka stakeholders. Erokamano.
Erokamano ahinya Nelly, mana kaka iwinjo no ero oywa ji mowuok e skunde mopogore opogore Siaya, Omabei, Migori, tung piny Nyanza koni kod kocha. Inamondo mi atiek twag ni eri kanyakla koda jagoro mar Kupete badeni eri ma City ma Kisumo. Bwana wange machiegni abe angeni ibe ndalo moko kane in Kisumu dei ine mani tele weche mopogore opogore ful ne jokanyanam nyingi to okwanini kaka pile ngumo keli girls ka
Zablo na oliecha wange jagoro maduong mar Kupete bade ma Kisumu County wabiro riwre gi jowetewa wach mar gala mas festival mar drama Nyanza kae jogi gin jok mane ose loyo drama mopogore opogore giloyo free dances giloyo plays giloyo mimes gi French so jogi dhi represent wa Nyanza national festivals to gik mwaseneno kae mage nyithindo ma talented jopuonj oserito gi maber jotend skunde miluongo ni HOIs gi principals be osetiyo tijgi jotelo mek drama moting'o jaduong' Paul Odhiambo kae osetimo tijegi wabiro kae wagoyo erokamano ni migao masomo Ministry of Education bade ma Kisumu gi bade ma Nyanza kuom yienwa initially ni wan gi tatudu shida moko matindo tindo nwaparo ni nyasi ni okudhi timre ni dhi bedo April Fool's Day to jok mane gi doubts oneno ni adier kawuono en Easter Monday to kata kamano nyasi ni dhi mbele to gik mwaneno kae magi gin winning plays winning dances gi winning mimes gi narratives we are expecting them ni gidhi kelonwa okombe ka gidhi e Nyanza national festivals kendo gibiro duogo kae gi pak gi puoch mang'eny kabisa wan kaka jo Kupet bade ma Kisumu wadwaro wacho kendo wadwaro nuoyo wabiro endelea support jo drama gi jo co-curricular activities duto moting'o sports toting'o music toting'o science engineering fair koro wabiro ka to show solidarity gi jo drama festivals gi nyasi ma dikti kawuono mar gala full gala the festival Easter Monday ni erokamano
Erokamano ahinya Nelly ka intiere kiru mar keyo weche manyien mar Kala TV chuny boma nieri maduong' ma Kisumo. Kamano kaka weche gindi chalo sikun nyiri mong'isa ni maduong' emoloyo kaka madam wacho Kenya nieri ma ngima. Ne Kala TV kuo Kisumu Girls and Justice Adoyo.